What up? It's that man fam. Ndo jena klabu nendo fara maharu ando fara zizoro yeah. Ende mamidi ya hone olata opaka mamidi ya hone. Spinga chote ndichi shika ziflashe zitoma ufunga mawone.